muddin ka rike gaskiya zaka sha wuya amma ba makawa kai nasara na ku zakari SB Araga.